Nkokoroboafo ɛnanso mi wɔwɔ ɛni yi ato asɛm di Awurade ma mi nka bi da emu ma mi nka asɛm a ɛyɛ nokora na ɛde nkwagyeɛ bɛbra wɔ ma nkokoroboafo bɛte ma no fa me mu kasa yi atɛn atene atene Awurade fa dua me mu ma mi mpoma ɔma na ɔma nso nyɛ asɛm pa ntie. And when you won't come, whatever Jesus Christ is in the world. Amen.
Amen.
And as you have already said, if Jesus Christ is not a software glory to me, no my T-shirt, a BBC T-shirt, by a prophet, and as you already are saying, I already know a woman and a suman. And today we are trusting the wounds and killing a castle. Now, Mr. Men of Wine, some of the farmers have been made deal for. As a Francis for a simple pool, Francis for a pool, men are waiting here. Amen. And to be honest, you please, Thomas. But simply, you call me a yard. Okay, Matthew chapter 24, verse 5. Was simply, you call me a yard. Any problem with the meeting that was a million ratted? And let me demolish you more. So we'll be tears on it, so we'll be more. And as I saw it, that's more real. So a frustrous woman from one team, one answer in their war. The old kind is there. I'm going in a mess of one or so. Yes, you want one, I'm at the number. Any problem? A deep one true for you, money, no. But deep for me, I'm a one in China. Of a bomb by a blue eye, a soap. I should say, I'm a swamas or a young woman, the amount of fears of a rat. France of a woman in our. The Patagu, I am. I saw for the one eye of Patagu. Only would try with the end and draw on. Prophet Kanawood, you have seen the Radina Seminole and in America. Na me kaso obi etime na me hye. Eche bia na Awurade Yesu Kristo bia. Me de na bia me se Awurade do o ma me na so. Eso. Na na ma ni na. Na ma ni na. Wa wo a me yi me afi nye ma me bre. Asa fi sha se en fie mi e ni. Asu do o Yakobo yi a kire me no. Ma wo se Awurade di ma chi. Sa na me se me ka cha se wo a wo tie me no. For grand only for your path for your master for Rajay. And for when it too, I saw your own muscle. May the devil be a cow who rust on it there. Nay, I can't say yes, we will, and then the sorry, and then about master more, and it's war. And what? And don't want to do one and a soul. A soul. The guys out to my number one, gosh. Sase, or so for you, or they come on me, I'm a contact. Some are going to for me, so no, we invite him, woman, now so let them come in the canoe. Now, yeah, so I'm going to have a moment, my dear. The cutters are going to have a bomb pile up in the home. The bomb pile, Jadia, Chia, and the friend, I'm going to have a service. Akuta mawusa papa na ukwa na asori de amoro meti tabuleti asori de mo nyina akere makota ana mse papa no wo free asa fo urade na de eche ne se papa no don okot oto okot na de mi hunu no me pese me kasa ko akire na de me ka akire wo makota ne se me pese me ko na bibi besi ye mo bidi asa fo urade. Yes, it's not so free, no. But in a second, we can hear my pony. Especially, the two moon, you know, you. The two moon, you know, you. And you will play the radio, you know. And to be from my contact, I tell my contact, sir. And now, yes, my master, now, my bar, did he see a better Samir? And it was really a little suffering, you know. Sending a me up to a woman's swap and come to ɛma akronwo afɔ nyina ka asɛm na maku papa no.
Amen.
Makuta deɛ wasɔko asɛm na yɛ nawawa because ɛne nyame na pua me ɛna metutu me na wura saa sɔfoɔ yɛ ɔwuye yɛ asɔre deɛ mo a akafrasefoɔ nyinaa bɛka sɛ mena maku papa no medebu no afa na asɔre ma awurade bi ɔwɔ ma me no so o saa na meka kyɛwo sɛ wo nso po ɔne to awurade so bibie ne wɔ aka akyerɛ wɔ abrabɔ mu sadani wɔde aduro ne nneɛma atete asɔre ma nipa gu ne na ase ɛte sɛ mfiri sɛfo awurade mei na ka mede mewu ne bibi ne ne na mekaeɛ a ɛbɛyɛ asɛm ɛbɛda a wɔsɛ adeɛ na maka ɛsoa sɛ wɔantumi afa ne kra atu aka wɔgya wɔ kɔ ɛnasɔre ne guɔ so ɛso bafa no a mu deɛ wɔnte ase awurade dɔdɔɔ so o adiyifoɔ atoɔfoɔ ne bia ne to nwi ne wɔnyi ne turo mu nwi no bame abire ne fa no nwi no ɛfufu wɔ hɔ ne wɔnyi yɛsi mu wɔnyi deɛ awurade nyankopɔn bɛka biara no kura torodoo adiyifoɔ atorofoɔ ɛne kyerɛkyerɛ atorofoɔ wɔn nyinaa ba ɛkyerɛkyerɛ asɔfoɔ kyerɛkyerɛ n'asɔre dɛm obi ne wɔ ɔka bɔne ɛnam sɛ ɛyɛ adiyifoɔ atorofoɔ nti no kurom a the whole France adwuma bɔne ba ne dɔm abɔ ɛso obi ne wɔ ɔkɔ so wɔ n'asɔre dɛm woka Proverbs chapter 5 verse 1 a wɔse deɛ adwamabɔ ho kɔkɔbɔ ɛti ka dwama no ɛti wɔka ho kɔkɔbɔ ne ɛsɛ ka yɛnka ho asɛm anaa ɛnkyɛ bia na awurade yesu kristo apie o ɛnkyɛ bia ewiase bibia di adanseɛ ha obia gyina mu wɔ France anyɛ yie wakɔ Germany akɔ gyina hwehwɛm anyɛ yie wantum ne ka ba Italy deɛ ɛmulam ne ano wɔda ɛmulam ɔmo prapra baabi kakra bi ne wabea hɔ ana asɔfoɔ fa so nto wo kɔke ɛwɔ Italy asɔre deɛ ma so wɔyɛ all night na sɛ na nkurɔfoɔ bɛgye ana ɔno deɛ aratafoɔ asɔre o anadwo no all night na se no na nkurɔfo wura mu bɛgye ɔmo kɔke saa na fransefoɔ ghanafoɔ asɔfoɔ so bi wɔ naateɛ ɔmene kokaefoɔ ne dili ka business asɔre sika no ɔde ama ne yiriyɛ business asɔfoɔ bi noɔ naabɔkɔ no ma biabia ntoma shops ɛde ame ma ɔyere ɛti nyame sika na wode abie wo personal work ama ɔyere wodeɛ wareɛ yesu kristo bɛbɔ bɛmpu nnipa tɛn nnipa nya no yiye o ɛwuo da wo ma nnipa da sɛne biaa dakoro pɛ woka wa ne wusu ahemfa na woma bie ɛbile bimmitaa yɛ asafo awurade bia m'ani ɔde me duru asɛm ado na koro no menya nduru mu no mede mprɛ a yɛ sɛdeɛ yɛsi puo mu wɔ kuro mu hɔ no a afei ne makoma ato ase hɔ no ana meyere ne mema nyinaa bi asi ntwa wɔ m'ani so sɛ video afei metia mo ka kyɛ awurade sɛ mo ɔfa me mmura kuro no ɛfiri sɛ nsum na ne kuro no so ao awurade ɛkyɛ bia ne yesu kristo apie o asopa ɛnkyɛ asɛm tie asopa ɛnkyɛ ne asɛm tie ewiase biribiaa ɛwɔ biaa atam wɔ da hɔ ewiase biribiaa atam wɔ da hɔ maame ɛna amen ewiase biribiaa ɛyɛ biaa atam wɔ da hɔ akyiwadeɛ ɛhɔ man ebi ne sɛ sɔfoɔ wɔkɔ tu aduro a bɛhyɛ asɔre dɛm ɛyɛ akyiwadeɛ ɛhɔ man akyiwadeɛ ɛhɔ man ebi ne sɛ sɔfoɔ bɛtɔ nsu bi n'ati akyiwadeɛ ɛhɔ man awurade dɔm yi o wɔagye mu afiri asɛm kɛseɛ mu nnipa kɔ apam wɔ ɛhɔ sunsu de di apam se na bia bi na me ahwe ase me di aje se mawu aje se mawu en ti na fie ma o ya ye no problems ni ku en ti na wa asore dem a ha de empire bo bia sa ya asore asore bia bi ni fa bia me ti mawu ra hu en ti na wa ma o ya ye ni ku sa sa gas bo bia na mo bi di ni no na ye fiti ase I feel a messy at you, my partner. So, I didn't get it to me. Oh, I wanted to get it to me. I feel a woman who ran with me. Come on, France, I saw you on the Miss Wolfie Nabella. One, two before I sent us up for a year, give me to Mama. That's all for we who two with me. I want to be a young man. The more I mean you fool, honor, then you pay a dollar or a sorry. Make a drama because I said, so for no, we are all free, I'm not going to imagine. So I didn't start here. I didn't start here or find a year of a cattle. Then you ask for a dinner and I'll frame it. You're back coming up in this war. Amen.
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 Amen. Enter the Jesus Christ and unity. As we pray, tell us about it. As we form our way, enter the house of unity. Which is your solid term? Which is your solid term? We pray to you in the air. We need come up for. Which is your solid term? We pray to you in the air. We need come up for. And a member of the two agents will be a twice a more picture. Will be a twice a more picture. And a soft force will kind of see the truth. If it's a two and a half more, almost pretty towers are cut here, so in the neck. Almost pretty towers are cut here, so no. And yet, I'm half a top and I wash it. And it is off. Neither another no for a hoodie, not cross no be a view, no fear tell. Or be glad to be the oil of fun and off more, send a mere better shine. Ha! A man massage. Now the massage you are known to me as a man. You have 2 years ago, a man who bed 2 hours as a young man. Meaning, I suffer again, you have. Why you have you? And it's yet this hungry way and bitterly one who was all here. A bitterly press of running this other cow, Abraham, be a boy in it. Oh, Kayan was why you mistake Abraham. Some day, my brother was a coming chamber, I command you one and come in fat. Amen.
Amen.
I command you one and come in fat. It should be another idea to Christ of you. No grass will follow, no grass will follow the pea. No grass will follow, and then no grass will deep for the pea. President here last week in America. Obia, Akolana, no grass will be friend. Aya no grass will do. Many see Aya no grass will do. I've been a deep for a pea France. My first lady, I'm not growing old with you. Says, I feel a messy one also. Ha! Maybe I can't help. That's a woman not a woman at the mouth of the bubble. So, may one other penny of adventure. Now, we have to one, I may know.